nze kye kusaba ssemo onyimbire oluyimba kubanga kwe muyimba nebinuma ebyolugero eddoboozi lyo mubyagala tungi enyimba zo mubyeddagala eriponya ennaku
Ngatuke misinde, kanonya manajakuka, banyenye kugali venjole.